Isezerano rya kera, igitabo cya mbere cya Mose cyiswe Itangiriro, igice cyaho ni icya 47, umurongo waho ni uwa 6. Haragira hati, igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, ngutuze so na bene Saharuta handi ubwiza, bature mu gihugu cy'i Gosheni, kandi nibuze muri bo barukunyu bagire abatahira b'inka zanjye.